Bukelo Nhlaka Production angikubingelele kuzona zonke indawo la ufinyelela khona Nhlaka Production. Igama lami ngingulangelihle ngingowa kahlatshwayo. Namhlanje ke isonto okumhla ka 21 kuwona ke la uJulayi kunyaka ka 2024. Lapha ke eceleni kwami khona ke la ubaba uNdlovu owusokhaya ke wakhona ke la kumasipala wasedandi endumeni nokuyilapho ke obekwenzeka khona inqophamlando yomcimbi omkhulukazi esiwaziyo ke sonke ongathi akawazi impela cha shuthi ngaba kahlali eSouth Africa ngisho njalo. Izolo ke la bekumgqibelo besinomgqiqo ke omuhle kakhulu nokuyilapho obekubonakala khona ke amahashi etelebhela ngaso ke lesi sikhathi edlala enza ke into enhle kakhulu. Bekungesiwe wodwa amahashi abekhona, ibikhona imfashini bebekhona ke la oswenka zikhona iy'nsizwa igqokile iconsile zinjeyaya kukhona konke kukuningi. Ngaphe kwakho kwake lokho bebekhona-ke la nabahlonishwa bebekhona ukuzothamela-ke wona lo mcimbi omkhulukazi okuqale laphaya ngathi-ke ngolwesine ungaqali-ke kodwa ngoba-ke lokhu waqala mhla uqala ukulungiselelwa uvulwa kuthiwa-ke kune-media launch. Sihambile-ke nathi siyinhlaka production seza ukuzothamela lo mcimbi khona-ke la ubaba Ndlovu Gatsheni okuyena-ke ozosixoxela kabanzi ngawo ukuthi-ke yini-ke ebiyenzeka kusukela-ke ngolwesihlanu kuze kube-ke usuku lwayizolo ebusuku. Gatsheni, angikubingelele ngikwamukele kwinhlaka production.
Nkosazana enhle mama Hayise, ngiyabingelela nami ngibingelela bonke abantu abakwazi ukuthi bathamele inhlaka production kwi-South Africa yonke.
Mhlawumbe ke la ake siyixoxe nje namhlanje ke siyixoxa kumnandi sekudlulile kuthiwa i-enzayathi umuse iqhala selilikhulu kakhulu. Ngiyakhumbula la ngosuku la izolo ngike ngathi ngiyakubamba ngiyakuphuthuma ngabona ukuthi hhayi angivele nje ngirelaxe ngazi ukuthi ngihleli phansi. Ukusixoxela ke la ngosuku lwedandi July ebisiyenzeka ke okwesi 19 yini la ebeyi-highlight, yini la ebiyenzeka ngosuku lwayizolo?
Eyi, kube ngcono kakhulu ukuthi nifike niyibonele ngoba kwesinye isikhathi umuntu uma ezokhuluma ezinye izinto vele zingakholwakali. Kusetshenziwe kakhulu izolo. I-Dandi July i-event enkulu kakhulu and it's a rural horse riding and inomehluko omkhulu as compared to amahashi lawa agijima ngendlela yokugalopha ngoba wona agijima ngesitayela esithize okuyisitayela sesintu. Ubonile-ke ngey'nkumbi zabantu bebefikile kuze kwasa namhlanje njengoba ngangishilo. Bekumnandi kakhulu indlela eyisimangaliso. Umcimbi wethu kahle kahle lokhu uqalile kusukela liqala phansi isonto emsombulukweni lapho abantwana bebehlelwa ikakhulukazi abe-fashion show nalaba abanye abasidayisele ubuhlalu bechaya ngoba abantu abafikile besebefikile ukuthi bathenge izinto ngoba besebezwile ukuthi kuzoba kukhona indlela yokuthi kuvunulwa indlela yesintu. Uzodlula ubheke nasekufundisweni kwenziwa ama-career expo befundisa abantwana ngokubaluleka kwey'lwane nojoki betrayinwa ngey'ndlela ey'hlukahlukene noku-check-wa kwamahashi-ke odokotela. Nje this thing is very very professional. So nifike lapha-ke nina-ke ningasabonanga into yamagushesha kade gijima lapha, into yey'thuthuthu ebegijima lapha, omama bavunule ngesintu besigeqe, abamdabu wasendiya amahindi, indlela bebevunule ngayo, besiculela, besidansela imidanso ehlukahlukene, iy'nhlanga ey'hlukene, abaselisuthu, abesuthu bevunule nabo ngendlela yabo, nabo benza i-dancing. Bekumnandi ngendlela eyisimanga. Kodwa be-highlight ukuthi sibuka-ke manje ukukhula kwe-event in terms of abantu bebefikile ngobuningi babo, ukukhula kwabo in terms of ukuyithatha serious njengoba sibone kutheleka upremier ngicathi bekuqala mhlawumbe ukuthi upremier bekhona. And ukukhula kwayo futhi uma uzobuka ukuthi izinto eziningi kade singazenzi seziyenzeka. Mhlawumbe into esithanda ukusalela manje inkundla kuphela laphaya obonayo ukuthi kayisekho ke zingeni lalomcimbi ngoba lomcimbi usukhulile mkhulu kakhulu nomnotho ke uzibonele nje upetrol uphelile njengoba bengishilo udiesel uphelile njengoba bengishilo sabane inkinga ke manje abantu masebethi baye kuma filling station indawo yokulala iphelile njengoba kade ngishilo so lokho nje kukodwa kuyakutshela ukuthi isasasa lo mcimbi usuphophula ngendlela esimangaliso and awusabambeke and masiya kulo mcimbi wangunyakozayo nje sekumele sibe no plan B ukuthi ke manje unyakozayo yini ekufanele siyenze ukuze sikwazi ukuaccommodate zonke lezi zinto esizibona singama new developments.
Mhlawumbe ke la siyezwa uyaveza ukuthi ke lo mcimbi ubumkhulu kakhulu nalawa uveza khona ukuthi bekungokokuqala uvala noma ke uvakashelwa uthamelwa yilowo esimbiza ke ngondunankulu nokuyinto ebingeze iyenzeka kule minyaka ephambilini. Mhlawumbe ke lokho kuwena njengosokhaya wasendumeni kuthini ukubona ke undunankulu ezonyathela emagcibikeni asekhaya lakho?
Hey. Kuyinto enkulu kakhulu, kuyinto enkulu kakhulu mama Yesu. Ngoba kusho ukuthi sengahle ngilindele mhlambe kokuzayo, mhlambe ngahle ngisibone isilo samabandla sikho.
Yeah.
Sengahle ngilindele ukubona futhi mhlambe upresident ekhona. Ngoba into engiyibone yenziwa ngumphemba izolo, ibingitshela ukuthi ke ngendlela okhule ngakhona lo mjaho, anything now is possible. Sengenzeka noma yini. So manje ke lento isisho ukuthi kufanele ngibe on board in terms of development, more in terms of infrastructure, ukuthi ngibuke ukuthi izinga uma selikhule ngalendlela yini engingayenza in order to accommodate all those things. Omabhizinisi abakhulu betheleka njengoba ubonile kukhona bethala, bekukhona nolunga sokhela laba bamaZulu, ubonile nabanye osomabhizinisi abakhulu indlunkulu ibikhona imelwe, ngibonile nje abakwakhangela bebekhona, bebekhona abakwalinda uZulu, bebekhona abasezulwini bebekhona. Lokho sekusho nje ngokusobala ukuthi mhlawumbe bese kuyisilo kuphele besingakafiki. Yebo, so umuntu angakulindela futhi ukuthi uzoba khona next time nondunankulu wesizwe. So lento ke isho ukuthi kufanele ngime ngomumo ngempela, kusuka manje akukho ukulala, ngihlela ukuthi bayafika izinto zonke sesimweni.
Mhlawumbe ke la sesizoyivala, siyakhumbula mhla ilontshwa wabheka ukuthi ke osomabhizinisi ufuna bakhethelesheke, ufuna kube khona umnotho ukhuphuke. Mhlawumbe ke uma ubheka ngokwezinga lakho uculusekile yini ngokubone kwenzeka kusukela ngawo umsombuluko kuze kuba ke inamhlanje?
Hayi, kakhulu kakhulu. Uyabona nje uma uzoyithatha uyibuka, siqale in terms of ama-artists.
Yeah.
Uma ngabe sikhuluma ukuthi ama-artists ilokhu ekhona kusukela phambi kwayizolo e-perform, kusho ukuthi ingane izolala idlile.
Yeah.
Usuku lonke lwayizolo be-perform, kusho ukuthi abantwana bazolala bedlile. Kuze kuzokusa namhla.
Yeah.
Phela enye into mhlawumbe umuntu aseyikhohliwe ukuthi ayibalule.
Yeah.
Eyokuthi ngendlela esinesisindo ngakhona ubonile isihlukanise kathathu mase siya ku-entertainment.
Yeah.
Besingeke sisalunga. Ama-artists asiwahlukanise igaba ezintathu, nezindawo ze-entertainment sayihlukanisa izigaba ezintathu. Bekune-entertainment eqhubekelayo e-20 lifestyle. Bekukhona entertainment eqhubekelayo e-battlefield. Kuzoba khona entertainment ebeqhubeka lapho kade sinani khona kwi-main event. Ama-artists wonke lawo akade elapho itshele imali abahambe nani. Mawuzoyibuka ngalapho. Uphinde ke uzoyibuka in terms of abantu akade be-caterish.
Yeah.
Ama-catering kulawo ma-marquee a-more than 10. Uyacabanga ukuthi imalini abahambe nayo izolo. Kwaphela ukudla bekungeke kusenze lutho, besebaningi kakhulu.
Yeah.
Uyobuka kubantu akade bezidayisela. Uzo uyodlula kubantu abebeyidayisela neyiphuzo nani nani. Uhambe uyobuka kubantu abadayisa ubuhlalo nokunye, imali enhle kakhulu abayenzile. Uhambe uyobuka entweni ye-accommodation, entweni yama-BNB, entweni yama guest house nani nje kade ningixoxela ukuthi ngigcine senistruggle lisha kabi kabi yangithi indawo zokulala zigcwele ngendlela eyisimangaliso lento iyakutshela ukuthi ikhule kangakanani nomnotho ungakanani amahotel ethu abegcwele ke ephuphuma ngendlela eyisimangaliso so leyo nto nje iyode iyakutshela ukuthi bekwenzakalani uhambe uye kwi-hospitality uhambe uye kuma-filling station bengixoxa khona manje nawe ukuthi amagaraji gcine nami sengingasazi ukuthi ngizokwenzenjani upetroli uphelile udizili uphelile ininininini ukungena komnotho endaweni yasendumeni iyakhulaza edrobheni lethu lasedali.
Mhlambe ke la going forward sibonile umcimbi omuhle omkhulukazi esingeke siye kubabaza silokhu sibabaze njalo ukuthi yaze yayinhlinto yaze yankulu. Mhlambe ke going forward njengamanje yini esilindele kumcimbi iDandi July ngonyaka ozayo?
One kungenzeka.
Yeah.
Uma izinto zisheshile because ngihlalile no premier saxoxa ngisazophinda ngihlale nesiqhaka naye ukubonile okuningi uzibonele uku upgrade kwale yankundla ngenzeka uyificishintshile
yeah
kune inkundla enkulu oyibona ePeter Maritzburg uyibona eThekwini uyibona eJohannesburg eCape Town mhlawumbe mozobheka yini o Greyville uyobheka o Cloud Park lapha ke jima khona amahashi silindele ukuthi ke sibe ne facility edayifana.
All right.
Okwesibili ubonile ukuthi ukhulile umjaho wethu amahashi aqhamuka ko Swaziland aqhamuka ko Lesotho Namibia Botswana silindele ukuthi uzokhula futhi luwanabele nakwamanye amazwe ngoba kuseyona into ye South Africa kuphela nje noma eKwaZulu Natal kuphela. Lokho nje ukusho ukuthi even umnotho lobukade ubuza ngawo akusekhona nje ukuthi sikhuluma ukuthi umnotho ongena endaweni esendomeni kuphela noma endaweni yasemzinyathi. Kodwa sikusho ukufukuleka komnotho esifundazwe sonkana. Kusho ukufukuleka komnotho eSouth Africa yonke. Lo mcimbi ngempela is becoming more and more serious. So ke siyabuka ukuthi ke mhlawumbe kufanele ukuthi siphinde si-add ama events abe maningana ukuze sikwazi ukuthi singathi baxosha ngaleso sikhathi bonke abantu baze babanga ukuthi hayi siyoze sicoshe ngeDandi July kube khona namanye ama programs esiwabeka abe on board siba ukuthi bakwazi ukuthi abantu bethu bakwazi ukuthi baxoshe nje throughout the year ukukhandeka kwamathuba emsebenzi the sustainable development in terms of employment rate isifunda indawo yethu inama-water 7 kuphela ngeke ukhole but ivolume yabantu population ikhulile isuka ku-64,000 iwelela ku-100,000 yes lokho kusho ukuthi abantu bayayithanda indomeni lokho bezile ngobuningi babo la idrobheni lasedanda. So lokho kuhambisana ke ne-challenge ukuthi kufanele sisenze ngokusemandleni ethu ukukhanda amathuba ezomnotho njengoba sisondeza imali. Bengithi mhlawumbe nje manithole ithuba ngizongenivakashise niyobona isibhedlela esihle cishe mhlawumbe isona esikhulu kunawo wonke ama-private hospital akhona. Silapha eDandi uzoshaya uDisemba siphelile.
Ngiyazwakala.
Lokho nje okunye kwezinto esizama ngokusemandleni ukuthi abantu sibakhandele umnotho. Siletha lapha ke ifemu ezosakhela iglass. Okufanele unyakozayo sithi mase sibikele upremier, sibikela uMEC sithi cha umnotho sizama ukusemandleni ukuthi abantu bathole amatorho. Sibalethela isitimela ebesingasami la iGlencore kwaTransnet okuyisona ngempela ekade siyinsika yomnotho eDrobheni lethu laseGlencore. And siletha lapha into yokuqala eyenziwa indumeni cishe mhlawumbe South Africa yonke lapha sithi endumeni goes greener. Lapho siletha khona i-solar energy cishe 350 megawatts ukubhekana ne-challenge esinayo i-load shedding. Ngeke siphinde futhi sibe nayo once yaphela lesiya steshi lesiyana ngiqinisekile ukuthi kuyothi nje ukuthi kuya-tripper ukuthi load shedding kube ukuthi qhaka ngapha. ezinye zezinto esibhekene nazo. Kanti-ke sibhekile ukuthi ningahle niyibone imoli noma iyobe ingakapheli. Sizobe sesiqalile futhi ukuyakha imoli futhi enye lapha endumeni.
Mm-hmm.
Yes. Ama-changes ke ukade ke ufisa ukwazi ukuthi yini esingahle siyibuke-ke mhlampe ke going forward njengamanje ukubuka ukuthi njengoba abantu beyithanda kakhulu kangaka indawo yethu sasasaleli ngaka njengamanje senze njani.
Mm-hmm.
So angithi-ke kufanele-ke sibe on board.
Yeah.
Ngoba abanye mhlambe nawe nje ngeke usahambe usuzosala uyiganela ngalana ngeke ngazi nazi iy'nsizwa ngizile ziyayithanda le ndawo noma zikhale ngamakhazi ukuthi makhulu kakhulu mhlambe nazo njena-ke zizoyitholela umakoti la zibuye ngabe sabuyela emakhaya sale sezizocela kuthini ukuthi sesicela ukwakha angithi yabona so ngiyacabanga ukuthi-ke okunye kwezinto ngempela okufanele sizibuke kungama-challenges but-ke we are working on it ukubhekana nesimo nama-challenges okukhuphuka nokwanda kwabantu bala endumeni.
So siyivala-ke la babameya. Siyazi ukuthi-ke ayiminingi iminyaka uyimeya yasendumeni. Ayidlule futhi eminyakeni emithathu. Ngiyazi ukuthi lokhu akusesiyi-part and parcel yedandi. Kodwa nje ukukhumbuza abantu ngoba omunye uzothi awu ngedandi nje July useyibona ukuthi-ke usengagibela phe kwentaba amemeze. Mhlawumbe ukukhumbuza abantu ukuthi-ke umeya kule minyaka emibili esesikhundleni sobumeya yini aseyenzela umphakathi ukubaxoxela njengasekhaya intuthuko asethe wayenza kule minyaka.
It's about bringing change kubantu ngisho ngabe kuthuthule usuku olulodwa. So kimina into osikhuluma njengamanje eminyaka emibili omunye umuntu angayibona kuyinto encane.
Yeah.
Kimina ngiyibona into enkulu kakhulu
mm-hmm.
leyo. And okufanele mina njengomuntu odeploye iqembu lenkathi enkuleke isizwe nge-account engayo.
Yeah.
Sikunikezile iminyaka emibili wenzeni.
Yes.
Ulenzeleni iqembu ngoba kufanele ngizolihlaza ngiphoxe iqembu.
Mm-hmm.
Usenzeleni isizwe akufanele undaba ezitha ngonyama ngiyenzele phansi.
Yeah.
Ubenzeleni abantu umphakathi wasendumeni othembe iqembu lenkathi walivotelwa linikeza amandla.
Mm-hmm.
Akufanele ngibenzele phansi.
Yeah.
So ke into engingayisho lapha mhlawumbe kungaphezu kweshumi engizokubala.
Ya, kulungile, silalele.
Kodwa ngizokubala.
Futhi sifuna ukuzwa konke.
Mangikusa kwa-ward 3.
Ya.
Njengamanje. Indawo yeselokishini lasesithembile lapho ngihlala khona.
All right.
Inkundla yasesithembile yakhiwe.
Mm-hmm.
Kunendawo elokishini elisha laphana laseMarikana.
Mm-hmm.
Bebenenkinga i-challenge ukuthi abakwazi ukungena amatekisi ngoba umgwaqo bebengenawo. Muhle uyitiyela, muhle ngendlela esimangaliso.
Yeah.
Uphelile ngokhile. Inkundla enhle ngendlela esimangaliso kwa-Ward 7.
Mm-hmm.
Iphelile. E-Rugby Stadium. Ngifaka ugesi njengamanje endaweni yakwa-Ward 7 ekhune ne-farm.
Mm-hmm.
U-Phase 1, 392 houses. Uphelile, usuyaqhakaza.
Yeah.
Ngisa, njengamanje ngingene ku-Phase 2. Izindlu zo-230 ngizakhile
mm-hmm.
lapha kwa-Ward 6 uhlangana no-Ward 4.
Yeah.
Izindlu ezintshasha ceke.
Mm-hmm.
Yebo. Ngaphinde ngazifakela ugesi.
Yeah.
Angithi uyabona? So uye lapha yakwa-Ward 5
mm-hmm.
endaweni ekuthiwa kusenyanyeni ugesi wakhona u-85% njengamanje uye ekupheleni.
Yeah.
Khona lapha kwa-Ward 5 uzofica indawo ekuthiwa kuseFankomo.
Yes.
Laphayana uphase 1 uphelile ugesi sengufakile ngizoba fakela uphase 2.
Yeah.
Asambe siye kwa-Ward 1. Mawufika kwa-Ward 1 uzofika lapha uthola isimanga ukuthi sengufakile ugesi empilonde.
Yeah.
Indawo ongakaze icabanga ukuthi yoke ibe nogesi and ngikwenzile. And uthi uyabuka njengamanje ngibuya nawe futhi ngibuyela lapha eDropheni lana nje kunama market stores.
Mm-hmm.
La ngase ngibafakele labantu ngikwenzile. And mawuthi khona lapha kwa-Ward 6 kukhona enye indawo i-multipurpose
mm-hmm.
center ikhona yakhiwe ikhona laphayana. Uye kwa-Ward 2 ngapha ngenhla yakhiwe i-crash enhle ngendlela eyisimangaliso inane swimming pool enani into engakazi yenzeke.
Okay.
Ngikwenzile konke lokho kukhona. Ngisho into e-practical.
Yeah.
Into engiyenzile. Angithi yabona?
Yes.
Wangelekelela ubaba uMbovo. Faka ama-toilet ecishe indumeni yonke, more than 2,000 ama-toilet. Ngeke siyabona njengamanje ubaba umbomvu ungelekelela ufaka amanzi kwathelapi ufaka amanzi kunene farm ufaka amanzi kuyo yonke indawo angithi uyabona so kusetshenziwe ngempela iqembu lenkatha abaholi beqembu lenkatha mabengenile banikeza umsebenzi isikhathi sokulala sikho angilali ke nami ngafunda kwindaba ezethu umntwana umntwana wayehlala la afunde ngishaya amaphepha ngaze kushaye ngisho 12 ebuka e-strategize e-planner ebuka ukuthi izinto zimove accordingly and uzokhumbula ukuthi isifundazo sakusekuliphi izinga sisaphethe kwindaba ezethu umntwana akaphindayo sincele lapho safunda lapho sonke wafika umphemba naye sabukela kuyena so-ke asikwazi ukuthi sibenzele phansi abaholi bethu sibona besebenza ngokuyikhandla nakokuyimisela nakuyinikela ngale ndlela benza ngayo ngikubalelile-ke
hayi ngiyazwakala and kuyathusa uma ucabanga ukuthi nje mbili iminyaka kodwa-ke ama-projects asemaningi
kakhulu ubheke wena kwesele
ya
ngiyabona nje wena ukhuluma ngembili ukuthi kwenzekeni lesiyixoxayo angithi
ya
uyabona bengithi mina nizothola ithuba niyihambele zonke lezi ndawo ukuze kungathola indlovu udle ngomlomo uyampereza uyampereza akumanga uhupha kabhejani bengithi nizothola ithuba nihambe niyicoshe zonke lezi ndawo
ngiyabona no hayi sathembisa sobuya
impela ngoba angihambi ngedwa-ke abantu baye bathi-ke ngiyachoma mina nginey'mayini mhlawumbe ziyishu akuzona ezami ezalapha endumeni izona ezingelekelelayo kokunye yes aziyangelekelela kakhulu njengoba nayo le nkundla engikhuluma ngayo nje upremier ubaba umbomvu yimi u-MEC sibhekile ukuthi mhlawumbe nominista uma kungenzeka angenelele kufakwe imali sengikhulumile nabo abemayini abangani babalifaka ney'mali ehe ngeke kuze kuqhamuke osomabhizinisi bakoThekwini nikhona so-ke sine-mayini zelahle bayasilekelela ey'ntweni ey'ningi so nje ingakho ngithi sizoyi-upgrade-a even inkundla yamahhashi ningahle nifice isihlukile kakhulu
No mhlawumbe ke la sasiyiphethe ngokuyibongela amazwi okuyibongela kubantu obusebenzisana nabo ukuthi-ke umcimbi wedandi July ube impumelelo nalabo futhi abathe bathatha isikhathi sabo baphuma nje bazothamela umcimbi wedandi July.
Ngimbonge kakhulu MEC uMhlonishwa uKhawula. Angazi-ke isilungu sibuye siphunyuke-ke kuthini
ya
kodwa ngiyayithanda le nto le iyo-new broom
ya
yabona hhayi ungene kwezwakala
ya
futhi-ke ngibona sengathi eminyakeni yakhe emhlanu uyothi iphela eyi kukhula azobe kwenzile
ya
nanokukhombisa intshisekelo yabantu hhayi endumeni kuphela ukukhombisa uthando lwabantu ukuyinikela nokuyimisela emsebenzini wakhe
yes
ngimbonge kakhulu upremier wesifundazwe sakithi ukhombisa ukuthi ayikho indawo ayithatha light akazi ugijima yisiloku simbona komaThekwini kuphi 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 kepha nala kuthina uyafika
yes
umbonile nawe ube khona
impela
wadela yonke imisebenzi yakhe washiya phansi wazofika lapha
yeah
so ukuyinikela kwabo ukuyimisela kwabo ukuyikhandla kwabo kusifakela nathi kusigqugquzele kusinikeza amandla nogqozi ukuthi bayabona ukuthi kukhona into esiyenzayo bazimisele futhi ukubambisana nathi bazimisele futhi ukulekelelana nathi umuntu akababonge bona kakhulu kuqala bese kuba-ke inhloko yomnyango uDr Sifunda ngeke ngimshiye ngaphandle ubaba umbomvu uyena isenior yethu uyena esincela kuyena uyena esibuza kuyena uyena esilandela kuyena so uma inkalankala ihamba uyazi ukuthi isuke ifuthi abazali bayo so umbomvu ngaso sonke isikhathi uwumuntu ostraight and njengoba sengiyamazi ukuthi akayena umuntu onolaka at that time ngithi umbomvu ngikuyathetha umbomvu kodwa sengiye ngibuka manje oh umbomvu into erong irong into angayifuni akayifuni and usuke into uma yithi ufuna yenzeke kanjalo usuke ufuna yenzeke kanjalo and we need that kind of leadership abantu abazosihola ngendlela eyiqiniso nangokwethembeka njengoba umntwana waphindangena kade enza kukhombisa ngokusobala ukuthi umntwana waphindangena kafile kodwa usishiye nabantu abavuthiwe abantu abanolejeboli abantu abaziyo abantu abazobamba umkhumbi ungaziki ngiyafisa ukuthi umeya wethu edistrict umbomvu ngimbonge kakhulu ngemisebenzi yakhe emihle asenzele yona Endeke bese ngidlule ngiwabonga amakhansela asemzinyathi namakhansela lapha endumeni nabasebenzi bonke balapha endumeni nabasebenzi bonke basemzinyathi kanye nabakaminister kwisifunda sonke saKwaZulu-Natal ukuthi ngibayibambe kahle. Umsebenzi ube muhle kakhulu, abantu bazihloniphile kakhulu, abantu baziphathe kahle kakhulu, besuke enkalweni ezihlukahlukene endaweni zonke. Siphatheke kahle kakhulu, ngiyababonga bonke. Sengathi futhi nangonyaka ozaba ngaphinde babuye, nakade bengekho beze ngobuningi babo. They are more than welcome. Indawo nje efudumele kakhulu lapha endumeni in terms kodwa phela ukufudumala amakhaza anibulele kade ningibaliselayo. Lokho-ke ke siyakwazi-ke ukuthi kuyabanda kakhulu. But nje ukusho njengoba kade ubuza nje ukuthi mhlawumbe umuntu angathini kubona ukudlulisa amazwi okuyibongela kubo bonke abantu ababambe iqhaza kuze kuzofika abantu, ngoba umcimbi ubungebe muhle uma ngabe bebengafikanga abantu. Umcimbi ngabantu. Ngeke ngize ngikhohlwe ukubonga abanikazi bamahhashi ukusilungiselela amahhashi abe kulesi simo eniwabone ekusona.
Yeah.
Niwabonile amahhashi akade khona sezingeni eliphezulu kakhulu. Nodokotela abawanakekelayo siyababonga futhi kakhulu. Sibonga bezokuphepha. Nibonile ukuthi uhulumeni SAPS ubeme ngomumo. Niwabonile ama-security companies abeme ngomumo.
Yeah.
Nibonile abakwa-disaster beyinhlekelele bebeme ngomumo. So bonke ukubambisana kwethu sonke, umnyango wakwa-transport, namnyango wakwa-HR, umnyango walapha kwa-sports, arts and culture. Ngibabonga bonke, ngibonga ngiphezi, ngiyancenceza, ngazi ngingabonga ngithini. Nje nanokuthi ngibabongeke no-MEC bonke ngibabone bekhona, umama kaMadlopha-Mthethwa obefikile bezoseseka. Ngimbongeke umholi we-DA uFrancois Rogers, ngimbonele nabo bekhona. Ngimbonge kakhulu u-MEC wethu umhlonishwa uMusa Zondo bekhona lapha. Bonke beshiye yonke imisebenzi yabo emuva emkhulu ebalulekile, bayishiye emuva beza bonke lapha bazoseseka. Ngibabonga bonke njena nabo bonke abahlonishwa omeya abashiye yonke into, bashiye iy'ndawo zabo beza lapha, amakhansela aqhamuka ey'ndaweni ey'hlukahlukene, ospeaker kanye no-deputy mayor bonke kade bekhona, osomabhizinisi bonke abaselekelelile basixhasa, even abethala bhenki. Ngibabonge bonke njena, angazi ngingabala ngithini.
Yeah.
Kodwa nje uzibonele futhi-ke uma ngikhuluma nenhlaka production ngiyazi ukuthi inehaba, ngiyazi nisazoyibika nje ibe ngaka, but nje nizibonele kakhulu. Hayi bo, abe-entertainment ngathini ukungababonge.
Yeah.
Abaculi benze kwaba mnandi kakhulu usuku lwayizolo, o-DJ bonke kade bekhona, nomdidiyeli wabo uDizozo. Ngibonge kakhulu kulingakwileyo industry, nalaba kade besi-entertaina ngey'thuthuthu, ngamagusheshe, abagibeli, ojoki bamahhashi, omama kade bevunule ngesintu besigeqe, iy'ntombi intobe zivunule zikhona lapha, abesuthu bevunule imvunulo yabo bebahle ngendlela eyisimanga, amahindiya abomdabu wasendiya kade bekhona, abamhlophe kade befikile nawe uzibonele, nobhuti obaba labayana besitala so-1960 kade bekhona. Angazi bakwethu ngabala kuthini, bekumnandi ngendlela eyisimangaliso. Kodwa nje uzibonelile nakade bevunule nje laba bengoma, beyigidela, besihayela ney'nkondlo, o-DJ wethu bethu bonke kade bezidlalela abashaya into ecokeme.
Phela mazi
bakwethu, angazi ngizothini nje. Kodwa nje ngibonga wonke umuntu obe-involved kule nto. Bayenze yaba sezingeni eliphezulu kakhulu, yaba yinhle, yaba mnandi ngendlela yesimangaliso. Kodwa ngibashiya bezimfashini.
Yeah.
Bengithi ngizokubona kodwa nawe mamayise lapha kwimfashini. Hawu, khama dad, hayi.
Hayi, sengiyixupha ngonyaka ozayo.
Hayi, akusenani. Kodwa-ke mhlawumbe-ke ngisale sengidlulisa nje isicelo esisodwa-ke, sengikwenzile, sengibongile. Ngiyafisa ukuthi abaholi bethu, ikakhulukazi bakwa-transport,
yeah,
basondele kakhulu endaweni yasendumeni. I-infrastructure yethu ayikho ezingeni. imigwaqo yethu ayikezenile. MEC wethu nje waba transport mayingabheka kakhulu le migwaqo. Mhlawumbe umuntu angangakuvalela ngaphandle.
Yeah.
Umsebenzi omuhle i-development ukuba nenihambile naye ngale u-N11 uhamba la iduze kwethu nje.
Yeah.
Lokho kusho ukuthi sekuzoba ne-overflow yey'moto ezobezisa la. Lokho kuthuthukisa ke umnotho wethu. Kodwa manje imigwaqo engenayo ke inkinga esizoba i-challenge. Sicela ukuthi bangene ke manje basilungisele, babheke kakhulu R33 ngapha. Angisho bani?
Yeah.
R602, R625, R34 ngale basibhekele yona. Kuzokuba ke imigwaqo eminye njengo-Help Maker Road.
Mm-hmm.
Nomgwaqo ke okuyichilo okufanele ngikusho ukuthi uZulu wanqoba mangisa sandla no-1879.
Mm-hmm.
Kepha namanje umgwaqo useyibhuqu.
Okay.
Kuyichilo lokho. Umgwaqo oya Encome useyibhuqu. Kuyichilo lokho. Sicela nje ukuthi utransport usondele ngempela uselekelele ngoba indawo yakithi endumeni indawo edume kakhulu nge-tourism. That is why ke kukhulunywa nge-Battlefield.
Mm-hmm.
Uzokhumbula ke impi yaseNcome, impi yaseSandlwane, impi yalapha eNtibane lapho kwakulwa khona umzilikazi ebaleka iseshona le.
Mm-hmm.
Ulwele khona lapha phela. Yeah. La endumeni angithi impi yamabhunu ibilela khona la entabeni endumeni angithi yabona.
Mm-hmm.
So abantu basuke bezele lo mnotho. Angithi ayiba leyo nto leyo.
Yeah.
Abafake ke imali silungise le migwaqo nje road infrastructure ba iyona esikhinyabeza kakhulu when it comes to into yani yomnotho ngoba nabathandayo ukuza bazohamba
phi
bazohamba
phi. Yeah.
Yabona so nje u-transport sengathi angangena kakhulu kuselekelela kulolo hlelo.
Khajeni sabonga kakhulu boya benyathi ngesikhathi sakho othe wasipha sona.
Kubonga mina kodwa ngitsho uyayivala.
Siyayivala Khajeni.
Kufanele ngidlule kumama uMadlopha iy'ntambo zikuyena zakwa-agriculture ngithi.
Yeah.
Sinamaplasti nawo 32 bukwazi lapho.
Okay.
Sinawo-ke amaplasti lapho. Sifuna sondeleke u-MEC wethu wakwa-agriculture.
Okay.
Azoselekelela. Alekelele umkhandlu wasendumeni. Alekelele abantu basendumeni.
Mm-hmm.
Amabhunu awasixaki.
Mm-hmm.
Ngifuna ukuthi asukele amabhoni enkosi avule izandla.
Mm-hmm.
Azokwazi ukuthi makufakwe imali asikhulisele abantwana bathande. Mm-hmm. I-agriculture.
Yeah.
Bafunde i-agriculture.
Yeah.
Sinelokuzana u-Orange Grove engicabanga ukuthi iyona company enkulu.
Yeah.
And i-headquarters yakhona yila endumeni. Mm-hmm. Edandi angithi yabona.
Yeah.
So ngabe i-sheep farming, izimbuzi, izinkomo, yini indawo yethu yasivumela.
Yeah.
Indawo zokulima, indawo yethu iyasivumela. Angithi yabona. So nje, akasondele ngempela u-MEC wethu, afake itshe lemali.
Yeah.
Itshe lemali
lizolayindle. Ngabe lingakanani itshe lemali.
Uyobona naye umama bakwethu.
Kulungile, siyabonga bayo benyathi.
Kuthokoza mina kakhulu, kube mnandi kakhulu ukuba nani. Nami ngithokozela kakhulu kunibona nilapha endumeni, nabo bonke abeyintaba intatheli nemisakazo yonke ebikhona. Umuntu nje angeke aze ayiqede.
Yeah.
Bekukhona isikole khodla sokhozi, inyoni endizela le kuze emafini, bebekhona bonke. Imisakazo SABC neminye.
Yeah.
Imisakazo okuhlukahlukana imedia abeyamaphephandaba njengoba nikhona nani awa ngazi ngabala ngithini. Siyabonga kakhulu.
Siyabonga.
Siyathokoza.
Mbukele Nhlaka Production sivala kanjalo ke la inkulumo yethu e-exclusive sibe nayo nobaba-ke uGatsheni ngaso lesi sikhathi. Uyazi-ke mase sivala sisho njalo sithi-ke Nhlaka Production igqilaza online.